only 50,000. Don't they talk this? They talk this. Watu wanasema wasipe ndio Homabay county kataka vijana kwa lote la chiel maro ODM. ODM nitia sebi lijo ODM te. Onge pogruok makataka jo moko dwa ikelo bill moro marach onge kaka jiagi vijijo ODM te gige ODM okpengi. Kata bi koro nwa neno kama kaka jo matelo. Jo mo neno ka youth leaders go admana tiyo kendo ne gin jo lweta mana pango gigi ate. Robert huko makoro county youth leader ni kata Nyanza region makoro kete do bago kombe na man masiebo ni bedi kaja nyaka ka apunje tich apunje tich nekech nwa tiyo kode nyaka kone kumori ingo gike e party ka umeo kakwase chandwe ODM samora mora ma ODM uwe kata jako mchuni dwaro president 1-2 Homabay county ka okwa talo bewa kia talo nyaka saripo kupunji wa tano gimalik nataka wawawu kigiana mungewe mwadonge taunuka wadongo gatu nini wadongo viki kama ukani youth leader adipedo mze okumuketa na tiye ODM kata kimimi ya beunge vijana mawanu wakiduwaru tije gini gimon gini gimine gigi uwanu kikendoke pito sama wange tuje jitethi loko iji ukuo geona beka serikali usebede wangi serikali mar county oyene kao yune moko ondiki wangi national government watere vijana moko nitiere wash nitiere makosa kaka jomoko tie county jomoko pe watere tie tie malo donge do wama nye chances ma vijana nyayo uditi jaka sani poku wachwane de ODM mana nukunye nukua pango reka wabedo kodi poku mwakumuwa keto ena chiena wangi wake yo party boro mwadu wa pie mgogi ODM nano neki cho ODM koku wake yo party boro mwadu wa pie mgo to kiri oji kata oko ni ibede MCA tika oko ni ibede MCA
mano ki uduondi mutegno
kwa oko ni ibede MP oka oko ni mi kono wadu wa mia wake yo party boro wadu wa ODM ODM umidijo pelo mwadu njore kata rachini wangi kaki uso ODM e kata ki uso UDA kaki uso UDA kamora mora
ano
gimali na kata maduara enya nivi jana malu wagi gijudu kamora di mati gimbe vichie gimoro vijalu ginyaka mechatu muwa Homabay onge mazete lo kamora mune nukudungu